Kunezimvula eziqhubekayo lapha eNingizimu Afrika, isangoma sezulu umkhushulwa Msimanga uthi lesi simo soqala ukuba ngcono ngesonto.
Siyaqhubeka silindele ukuthi kamathuba abe makhulu awemvula kakhulukazi ke engxenyene senkabeni yezwe enyakatho nasempumalanga yezwe. Ingakho ke iSouth African Weather Service iyaqhubeka iyasikhipha isixwayiso silapha kwishaga lolunye ikakhulukazi ke engxenyene eziphansi silapha kuLimpopo kanjalo nasempumalanga lapha kusigugguza kobhokweni. Silindele ukuthi ke isixwayiso sibe lapha kwisigaba sesishaga lolunye. Sisho sithi ke isixwayiso silapha kwisigaba sesihlanu singasilindela nje endaweni eziningi ezilapha kwaZulu Natali, uyongena ke eGauteng kanjalo nasendaweni eziphakeme zasempumalanga kanjalo naseLimpopo. Bayisigaba sesibili ke semvule ezingaphelezele ukuduma kwezinye indawo ezilapha eNorthwest ungena kweLesefrostata eduze kwentaba zokhahlamba kanjalo nasengxenyeni ke esempumalanga yalapha Eastern Cape. Ekhathini ke zantambama namhlanje nakusasa siyaqhubeka ke lezi mvule ehambisana nesixwayiso kodwa ke kusasa kuzobe kuyisigaba sesihlani kakhulukazi ke engxenyeni esenyakatho neKwaZulu Natal komkhanya kude nakwezinye indawo eseZululand kuyongena endaweni phansi esehlanzeni ikakhulukazi ke lapha empumalanga nakuzo zonke indawo ezilapha eLimpopo kube isigaba sesibili ke semvula ezinamandla ezingaba nekhukhuli kakhulukazi eGauteng nakwezinye indawo ezilapha empumalanga eFreystata nakwezinye indawo ezilapha kwaZulu Natal. Singasho nje sithi ke isimo siyaqhubeka sithanda ukungabisihle kodwa ke ngasonto sobe sisho sike phansi amaphaphu ngoba isimo ngasonto siyobuyela kwesijwayelekile.